Nakamwemwe ntangere uno munsi kubona uno munsi komine ya Kirundo cyane cyane ngaha kuri mutumba wa Yaranda twagendewe n'aba bashitsi baje kudufata mu mugongo no kudufasha gukingira ibidukikije ndashaka ndabasabe mu bakomera amashyi cyane gose rero nkuko mwabibonye mwabijya bikorwa tuvuyemo mwabonye ko twari ko turaca umukobeko ibi bikorwa twabikoze no muri komine ya Bwambarangwe aha niho tuje kurangiriza ni bikorwa byerekeranye no gukingira ibidukikije tubicishije mu gushiraho urubibe rwahangana ni metero 50 uvuye ku kiyaga hazobamwo ibinyabuzima hakaba nihemero ry'iki kiyaga cacu cacu rero twahereye ku kiyaga ca Kanzigiri ubu turi ku kiyaga cacu uyu mugambi rero uzofasha abene gihugu bo mu Kirundo kwibi biyaga bibiri guca umukobeko ungana n'ibirometero 40 no kuvuga ibirometero 20 aha guco n'ibirometero 20 ku Kanzigiri gucyo rero bitume ibinyabuzima byari byaragiye byo mu iki kiyaga murazi yuko iki kiyaga cohoha atamafakirimo menshi uravye ikiyaga gweru uko gukingira rero ibidukikije ngaha ku kiyaga cohoha bizotuma ifi zironkaho zibyarira hanyuma zongere zigwire nka kera mu myaka ya 60 murazi yuko ngaha ku cohoha hahuze hari amafi menshi rero mu byatumye rero mafi agenda no kudakoresha neza izi nkengera z'ikiyaga birimwo murabona ko mwahora murima mugeza hepfo ku ruzi none ubu mutaremye mugeza ku ruzi zafi zizuca ziduga mu mwuzi uri hanyuma zironka ibyatsi zibyarire hajya hazotegwa n'ibiti inyoni zize zirahaza zihatambatamba zimena hamase maze ya mase zafi zihenze ziyarye hanyuma zigwire rero uyu mugambi n'umugambi w'igihugu nk'uko Leta mbyeyi ariyo Leta nkozi yiyemeje gukurikiza amategeko y'igihugu ibi rero biri mu itegeko ry'igihugu ryenga ibidukikije
murabizi noneho mwese ko amazi ari kirumara mu buzima bw'umuntu no mu iterambere ry'igihugu canke ku isi yose sivyo amazi atabonetse umuntu ntamagara meza agira amazi atabonetse ntuteka ntufungura nturima sivyo kandi noneho ni amazi atosekaye umugwara ingwara nyinshi n'ubuzima tukabubura sivyo none harya dushaka yuko bya byatsi kimeza bya kera zamfunzo n'ibiki zisubira kuboneka ifi zikankaho zivyarira zafi twa tubonaga muri cyo hwa zigasubira kuboneka mbere n'izindi ntamukazi mu kazi hako sivyo none nico gituma rero ubunye twifuza yuko uyu mugamba ahubwo nkwiye kufata mu ngiro ujya munsi wa kane tubandanya dukora kugira ngo twerekane aho duteza gukingira ku munsi wa kane twari ibidukikije yaba nko batubwiye umukuru w'umutumba abamonitere twese wa kane na BPI tukavuga tuti ahantu hakoze kugira ngo dukingire ikiyaga cyacu kugira ngo gisubiye kiduhe zafi twa tubona kera dusubiye kandi turonka amazi meza kandi iki kiyaga takingiye iyi mvura ntituyironka mwari mubizi aha muboneka kawombera nuko hariho ihanahana ry'amazi avanga anyumwe kuduga hejuru gacutuma imvura igwa cyo gituma twadaranye n'abayobozi kugira ngo babone mwabonye ko bariko bashyiraho n'umugambi kugira ngo tuze turamenya aya mazi yacoho ingene angana ingene atuma n'imvura igwa